sifa za hawa zishiria wezani ni wandora Zate hunu ni majui mpasi wandu wengi milanati
Mao mjini tao wengi malari Mavushe ya hao jaudi na dhari Sifa zao zitimia mfano inu hariri ha, 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 ha.
Wow.